Abafundi besikolo samabanga aphantsi i-Slovoville eKagiso bafumene umnikelo wezihlangu zesikolo kumbutho weeteksi i-Dorljota. Lo mbutho unikezele ngeepere ezingamashumi asibhozo zezihlangu zesikolo kubantwana abasweleyo njengendlela yokubulela uluntu ngenkxaso yalo.
Mokgatlo wa diitekesi wa Dorljota o nehelane ka dipara tse 80 tsa dieta tsa sekolo ho baithutwana ba sekolo sa thuto tse tlase sa Soweto Primary School se motseng wa Kagiso hoseng ha kajeno. Nehelo ena e phethuwe ka tlasa sehlooho sa Dorljota se reng Give a Hand e bolelang tshehetso phetholelong ya leleme la Sesotho. Puisanong le lefapha la ditaba la Soweto TV, moofisiri wa dikamano tsa setšhaba wa Dorljota e leng Itumeleng Tshambata, o boletse ha ba phetha nehelo ena tshebedisanong mmoho le khamphani ya Toyota Motors molemong wa ho ananela tshehetso dipalangwang tsa bona ho tswa ho baahi le baithuti ka kakaretso.
Dorljota, together ni women's leketo, we decided to give a hand, as is our slogan, said Dorljota, to a community service, which is Slovo Primary School, because unyaka uyaqala manje and abantwana abaningi ba in need of icathulo. So we decided Dorljota sathi no, let's give a hand kubantwana base Slovo Primary School with the help ya foster Toyota Motors abas donatela imali ukuthi i-Women's League yethu ibone ukuthi yenzani ngayo. So i-Women's League yethu yasibona ukuthi it's a good initiative yokuthi bathengele abantwana icathulo, because unyaka uyaqala abantwana abaningi baswele icathulo.
Ho amuheleng nehelo ena kemelong ya baithuti mosuwehlooho wa sekolo e leng Thulane Simelane o lebohile Dorljota ho otlolleng letsoho le ho tshehetseng baithutwana ba tswang malapeng a fusanehileng.
Abazali balezi zingane kube bebekhona la bebezokhala izinyembezi. Siyabonga, siyanqonqoza ngalokho ekwenze sikwenzelwe iDorljota ukuthi silethele icathulo ezu 80 pairs beyinikeza abantwana. Beletha ngobuhle nothando lwabo, siyalibonga ukuthi basenzele umbuso kaka.
Dima ena ya nehelo iphethuwe ko kamelo ya mogatlo wa bomme wa Dorljota. Ho pakeng hore letsoho le fanang le hlohonolo fetse haholo ho feta letsoho le amohelang. Ditabeng tsa Soweto TV ke Manini Morolo, ke le Kagiso.